bolela le nna go na le banna go ba monna o akatlang bophelong ba mosadi a tlile go ngwatha fela wa nkwana mosadi ke re go na le monna go ba banna ba ilong goreng ba katla bophelong ba mosadi ba tlile go ngwatha fela mara gomme ga batle go botsa gore ba tlile go ngwatha ba tlo go botsa ka mogolo mo botse ka gona ba tlo go botsa tse di botse tse di nyakang go kwa ke ditsebetsa gago ba tlo go botsa le gore ba nyala jwale wena go sna mahlo a moya go ba o sna experience ya bophelo go ba nna ba ba jwalo o tlo no tsena wa bo bula poto eo a ba ngwata o mongwe a ka ngwatha ga tei a sepela o mongwe a ka ngwatha a ba dula bo 2 months 3 months mola khotso fetse o thoma go direla metaile a go botse go rawa nna le mosadi wa ka re boelane re lokishitse tsa rena goba a go dotse a go botse ka mokgwena a le mpisi ka gona ka mokgweleng goreng merekong go busy ka gona o tla go bona o tla go bona o tla go bona go be go fete majati a mantsi o tsene ngwageng o mongwe wena mosadi o tlo shala o lla o re banna ba swana goba o re madimabe ke a eng o phelong baka kganthe wena ga wa tsaya nako go motseba ga wa tsaya nako gore o be le experience ya monna wo a neng a tlile go ngwatha yale wena tlhokomela go nna le bo Mr. Mangwatha ba bantsi mo lefatsheng le re phelang go lona bula mahlo is better gore o be noshi o be miserable o le noshi than o be miserable ka relationship e sa lokang e leng goreng ba go ngwathile ba sepela bjale tlhokomela bo Mr. Mangwatha ke ba bantsi ka montle ke boletse na le can't get kantholakala I sign out.